So yesterday we were up in North Alabama conducting what I like to call extracurricular activities. There's a short video clip of it. Enjoy.
Da 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 da